yima sweswiwani ni ni hlangana na majala ma ta ma chuchela bandi ta leswi nga ta ma chuchela bandi hi swona emhaka yini ma famba ma ri ntlawa
ene loko ma ri ntlawa wena a ma chavi ku ma nghena hinkwawo a xi bazari ni xitsonga
Chacha taka taka ne. Eh, inga laba. Yiba ni bolabola na Ben la inga setwa ko kwenda ka yini.
Very unwe tane ba imbeleri Ben Mayengani hiye maimbele muimbeleri loko switaka tumakata abala mutaka risimura yini la ninga ta best male.
Esora ne Ben.
Aye, repair the wing series.
Eretongo bill Ben.
Ah, obvious, tiba Ben nembele.
Anga pimbang.
Hey, iwa seke ngoku kanelo.
Se dubzele. Hino tiba Ben Mayengani. Album ya ye yi vana ndoma swinene vari imuyimbeleri wo antswa ka vaxinuna lava va ku va phikizana mi titwa njhani?
Ndzi twa ndzi tsake ngopfu na ku va ndzi rhandza ku vula leswi awadi leyi a ya mina ya lava nga ni seketela celebrate without n'wina ni nga ta wina ni ku wina n'wina mani winanga me ni wine hi leswi xikwembu xi nga nyika
swona a wu lava ta ku yini ejoni
Aye,
Maru.
Aye.
What could all our shamble of the West Queen?
Junior Garriga Petrol, I'm not controlling.
Petrol, I'm not controlling. I know, I can say something.
I know, get a William, Madame.
Oh, Ella Baba Buddha.
What do I mean, Junior? Hey, Junior, bet Kalanga is no Velisham Luma Luma.
Shop the Junior. Esa so e butweni khensa ngopfu mani na ku pfumela ku ri eka ha ri na xiyenge lexiya xin'wana a hi
tivi
xa yi sweswo yi ma ku endleka yini kusuka leyi